tegeka ko runno abooluganda lwa Humphrey bebaddako okuteeka ko ekimuli saba bajje basembere abooluganda bonna abooluganda nga bebeteekateeka njakusaba kale ekelesia bakitaffe mu Katonda tweyanziza